Radio Pubblica Fricatina. Radio Pubblica Fricatina.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyizwe na Emmanuel Niyongeko.
Niteka gusubira kubana na mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Radio RPA ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2024 umwaka wa 2024. Amakuru twabateguriye ashimikiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri wa 2024 amakungu yararamutse ahimbaza umunsi wahariwe amabi akogwa n'igipolisi mu Burundi. Ibyo byaha bikaba bigwiriye kubera ko babikora badaheza ngo babihanigwe, bikaba bivugwa n'ishyirahamwe Paseme muza kumva muri ano makuru. Amatongo y'ikigore ma kibondo citaho imfubyi mu ntara ya Cankuzo yari hagiwe na bamwe mu ndongozi kwisonga hakavugwa uramutswa iyo ntara ya Cankuzo. Ibyo bikaba vyiyamirizwa n'umupfasoni Margarita Barankitse yashinze ikigomezo Shalome, akaba ari nawe yari yatanze ayo matongo. Turabwira n'ibijyanye na rusasuma rw'abanyamahanga baba mu Burundi hamwe n'abahasabye ubuhungiro. Urwo rusasuma rukaba ruzotangura mu minsi itandatu iri imbere. Musangwe kaze mu kanya tuja ku nkuru imwe ukwayo. Kwera mu gisata cy'umutekano hari umuntu yaraye yishwe arashwe ku mutumba Gitora ni muri zone Mugera komine Bugendana intara ya Gitega. Yarashwe urusasu rwo mu nda mu gihe yari yaryamitswe agaramye. Abapolisi babikoze nabo ku kirindiro kiri iruhande yaho yaba. Ni nkuru tubaza Danny Claire iratwumva.
Umuhisi yari umusore w'imyaka 24, izina ryiwe ni Ndayikeje Thierry, avuka ku mutumba Gitora zone Mugera komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Mu ijoro ryo kuri wa 19 Ntwarante nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro, umuhisi Ndayikeje Thierry ari kumwe n'abandi babiri murumuna we baravuga Eric kumwe n'undi musore w'umubanyi wabo azwi ku izina rya Judas, batashe begereje iwabo bahagaritswe n'abapolisi bakorera ku kirindiro cegereye iwabo. Amakuru ava kuri uyo mutumba Gitora avuga ko abo bapolisi baciye babategeka guhagarara mu nyuma babajyamika hasi. Ku bw'ayo makuru abo bapolisi baciye babahuka inkoni, barabakubise barembye babiri muri bo bariruka. Abo bapolisi ku bw'amasoko yacu baciye babakurikiza amasasi. Kubw'Imana nta n'umwe yashikiriwe, ariko Ndayikeje Thierry atabashije kwiruka agasigara aryamye agaramye araba abo bapolisi. Umwe muri bo yaciye amurasa ubwo mu nda aca arapfa ubwo nyene. Abo bapolisi bakoze ibyo byose mu gihe iyo misore yari yatanze imyidondoro yabo bakavuga n'aho bari bavuye. Amasoko yacu rero avuga ko iyo misore yari itashe ivuye kurarika bagenzi babo ku gikorwa cyo gufasha gusomba amabuye yo kubakisha inzu ya Ndayikeje Thierry. Yahavuye arungikwa mu nzu yiwe y'ubuhoraho. Bukuru Beatrice musitanteri wa komine Bugendana kumwe na Bigirimana Eric atwara igipolisi muri iyo komine bagiye gushika ahabereye ibara mu bucugucugu. Uruganda rwa RPA rwarondeye Butoyi Beatrice musitanteri wa komine Bugendana, ariko amaze kwemeza ivyakozwe n'abapolisi yaciye aca umurongo wa telefone amaze kumva ko ariko aravugana na Radio RPA.
Danny Claire iratwumva. Tubandanirize muri politike. Nta mpanuro n'imwe ngo Burundi bukeneye mu bijyanye n'ingene bwotunganya iby'iterambere kuko ubumenyi abarundi bafise buhagije. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu uheze mu birori byo kwibuka abakenyezi bahurikiye mu muganga SNDD-FDD aribo bita abakenyerera rugamba. Hakaba yaciye mbere agira ko amenyesha ko bagiye guha ibirwanisho bikenewe imbonera kure kugira zizokwivune uwo wese azoza avuguruza ubutegetsi buhari muri kino gihe. Idonido na Josiane Muzaneza.
Harezi gihe kitari gito Burundi buri ku isonga ry'urutonde rw'ibihugu bikenye ku isi. Ivyo bikaba vyatumye hatunganywa inama rukoko mazitari nke zigamije kwigira hamwe ingene uburundi bwoshayugwa bukava muri ubwo bukene ico bita les états généraux de l'économie mu kinyamazuru. Muri izo nama abarundi batari bake yaba bari mu gihugu be n'abari hanze y'igihugu baragerageje gutanga ivyiyumviro vy'ivyokogwa ndetse baraterera n'ivyiyumviro z'ivyankenerwa vyotuma ibigega vy'igihugu bibomboka. Ikana abanyamahanga bamwe bamwe bagiye baratumirwa muri bene izo nama kugira ngo nabo basahirize gucokorwa bafatiye gukunge ni wabo bitunganije. Ivyo byose ariko bisa naho vyaraye bigwijijwe n'ubusa n'umukuru w'igihugu mu birori byo guhimbaza umunsi wahari wabakenyeze w'umugambwe CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye yasavye baraho kwamirira kure uwo wese azogerageza kuba impanuro y'ingene bonagura igihugu cy'u Burundi.
Kwimamatwi uri nyuma aguma ashaka kwigira umuhanuzi wacu mu bijyanye n'iterambere. Ntitwibagire ibyo twakorewe kuva mu 2015. Muribuka ku isi yose yari yatubarayeko. Muribuka igihe twafatiwe ibihano. Imaga miyumvira ngo wagufatiye ibihano ngo ejo ngo niwazoza kukubaka. Abo bigira abahanuzi natwe turabahanuzi. Urugo rw'ubundi ntigwubaka urundi. Dutereza kubaka Burundi bwacu dufatiye ku karanga kacu. Tumenye ubwega Imana yaduhaye kuko Abarundi ni ncabwenge.
Aha, ikibazo benshi bibaza ni iki? Mbega muri iyi myaka yaba aba 20 umugambwe CNDD-FDD umaze ku butegetsi izo ncabwenge zari hehe narijya? Uyo nyine narongoye igihugu aheruka kwivugira abonye n'ubwiwe ko igihugu bataravye neza kigiye kugenda akagirire tombe yo fayitsa mu kinyamazuru. Muri ivyo birori nyene president Ndayishimiye yanagiriye ko akuru gutura abo bose bateye kubiri n'igikorwa cyo kwigisha ibya gisirikare imbonera kure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Atagiye umunwa yamenyesheje ahubwo ko bagiye kurushirizaho kuzironsa izo nyigisho mbere zinahabwa ibikoresho vyirariza ngo zishobore kwivuna uwo yise umwasi w'iterambere ry'igihugu.
Mbonera kure mwese aho muri bakenya rugamba bagumya banga kuva uno munsi umwe wese acungere ntihagire usubira kutwononera muri urwo rugendo turimo kuko turazi ko abanyeshari ari benshi. Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko ubu uyange no gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko n'uwo dukoma yokomereka nimwiha amashyi menshi cyane. Ubu uwo dukoma yokomereka nabibonye. Mbe muravyibuka umwasi ingene yahora avuga ngo turiko ngo tubigisha gisoda ahubwo tugira tukibigishe rero. Mbonera kure ntimwari bwike aho mwariko mwiga gutambuka. Ubu rero tuve hasi dukore tuzi yuko abasi bariho bazogira ishari ryo kubona twiko turatera imbere. Kubera ivyo rero twitwazira rya jambo ry'Imana dukore tugavye. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye. Umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga.
Aha naho nyine ibibazo ntibibuze. Mbega kugira umukuru w'igihugu arinde yikora kugaruka bw'inkora baraga umugambwe wiwe ngo abari gucungera umutekano yoba asigaye yinuba inzego z'umutekano n'izo kwivuna abasizi igihugu cyangwa yoba bituma nuko abona zananiwe ico gikorwa zijejwe.
Arakoze na Josiane moza neza amajambo ahushanye n'ingiro hamwe n'ingingo mbi zifatwa n'abategetsi mu bijyanye n'imigenderanire n'amakungu biri mu bituma igihugu gisubira inyuma. Ibyo bivugwa n'urunani Senarede aho rumenyesha ko harakagwe gato k'abategetsi kigaruriye ubutunzi bw'igihugu. Emile Nibasumba.
Akagwi k'abasirikare bapfukamye igihugu munda karigaruriye ibijyanye n'ubutegetsi n'amatungo y'igihugu mu gihe abanyagihugu baguma bajya mu bukene ntangere kubw'urunani Senared. Ubwo runani rutavuga rumwe n'ubutegetsi rusigura ko abategetsi bo muri kino gihe barangwa no kwigarurira amasoko ya leta, kunyuruza amafaranga yaragenewe ibindi bakayajyana mu bikorwa by'umukuru w'igihugu, hamwe no gushinga amafaranga y'umurengera azokoreshwa mu bikorwa bitizwe neza kugira ngo akagwika abategetsi bamwe bamwe b'abasirikare kahungukire. Kubw'urunani Senared, intwaro yo muri kino gihe irangwa kandi no kwigarurira amatongo y'abanyagihugu, ubutare hamwe n'itunganywa ribi ry'amafaranga y'agaciro usanga biteye uruhagarara mu bijyanye no kuvunja. urunani senared rubandanya ruvuga ko amajambo atajanye hamwe na ibihushane ari yaranga abategetsi bo mu nzego zitandukanye nkuko mengo ntibari muri leta imwe. Urunani senared ruvuga ko amwe muri ayo majambo abibugwanko mu banyagihugu harimo n'amacakubiri y'abahutu n'abatutsi. Abategetsi bo muri leta barafashe mpiri ugwego rw'ubutungane mu gihe inama nshingamateka na nkenguzamateka zahindutse igikoresho cyabo bategetsi nyene bari mu rwego nshingwa bikogwa. Urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi senared rukabona kandi ko hari ingingo zo gutomboza kandi zidakwiriye usanga zifatwa n'abategetsi mu bijyanye n'imigenderanire n'amakungu ugasanga izo ngingo zihonyanga amategeko mpuzamakungu u Burundi bwasinye. Kubwo urunani senared biboneka kandi ko abategetsi ba CNDD FDD bariko barashinga intwaro y'umugambwe umwe.
Emire ni basomba muri politike kandi umugambwe kudibu iragijyanda daye urababazwa no kubona umugambwe CNL ucikamwe ibice mu gihe wagira kabiri mu ikomeye mu gihugu. Stefan Ibizi arongoye umugambwe kudibu havuga ko umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu yakoresheje urwenge mu kuvuga ko ashaka ko impande zishamiranye zosubiza hamwe ariko intumbero yari yindi. Kubwo munye politike ibyo bisubiza inyuma intwaro rusangi. Fani Ibizi arongoye umugambwe kodebu.
Umugambwe kodebu twarabaje no kubona umugambwe senere usanzwe ufite ikibanza cya kabiri mu gihugu wicamwo ibice bikaba ari intambwe twateye dusubira inyuma mu zerekeye demokarasi. Igihe twabona umushikiranganji uzajejwe harimwo gutunganya imigambwe yankira usanzwe asohoka imbere y'amategeko umugambwe senere gutegura inama kaminuza amusaba yuko bumanza kuvyumvikana ko n'abari kumwe bose babikoze umugambwe. Twebwe twabonye ko ari akigoro yo guhuza izo mpande zibiri zitumvikana ariko tubonye uruhande umukuru w'umugambwe atarimwo wemerewe gutunganya ikoraniro ritumvikanywe ko n'abagizi babikoze umugambwe bose kuko byari byasabwe umukuru w'umugambwe ivyavuye muri iryo koraniro bigatako bikemezwa. Twagize ibibazo vyinshi tubaza tuti mu by'ukuri uko kurondera gutorera inyishu y'amatati y'umugambwe senere zabifise intumbero yahe ni bande bafise inyungu canke bari inyuma y'ayo matati. Icyo twabwira izo mpande zibiri nuko iyo umugambwe wiciye mu bice ataruhande na rumwe ruvyungukiramwo kiretse abasanzwe bahiganwa n'uwo mugambwe mu vya politike n'uruhande rwaza yuko rwatsinze rwaheze rugatakaza inguvu ntirusubire kuronka ibibanza bivuye mu matora n'abo rwari rwaza yuko arushigikiye bakarukurako icizere. Turifuza yuko uko kutumvikana kuri umugambwe senere atanumwe bizira tukabonera gusaba abo tumaze iminsi twumva ko bafatwa ko borekugwa ariko kandi tugatera intege izo mpande zibiri kwisunga amategeko y'igihugu mu bikorwa vya politike bagiye gushishikara bakora.
Uwo yari Stefan Ibizi umukuru w'umugambwe kodebu hiragi yandadaye yiweko murumviriza ni radio RPA ejo ry'abanyagihugu inyuma y'akaruhuko amakuru twabateguriye arabandaye.
Gavano Burundi, mutaki kurana, mutaki salimpasha ya hukari kwa mpasha wani. Gavano mbutu kwa mbutu mseko, mbutu kia mtembe. Vila himba le kurongo la wani wa nezereo. Awarundi mbutu wa nezereo. Umurundi kibusu mnezereo. Mburundi wa sisa wani wa lakwenga. Umurundi kwa nezereo, ni wa murundi jene la kumuza, umurundi kwa sikuku wanda. Ni wewe yenu uka zingiko.
Ye muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba afayite ntibiba ko twavuze ko ari umuentrepreneur tukaba atacho duha maboko turi binebwe n'ivyo gihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri zero franc bizogenda gute.
Ubijanye n'intwaro amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 600,000 niyo ishyirahamwe Sosimo rihingura isukari ishobora guhomba kubera intabire yaguzwe ikaba itakoreshejwe yose. Iyisigaye nayo iri kwiregereza guheza ikiringo cyayo. Abakozi ba Sosimo basaba ko yogurishwa ku banyagihugu kugira ngo igaruze amafaranga na makeya. Inkuru ya Elvis niyo mwungere.
Kunabire yaguzwe mu mwaka w'uburimyi mu ihinguro ry'isukari sosomo yacitse kwitakoreshejwe na matoni amajana 273 itoni mu Nabire amasoko yacu muri sosomo avuga ko itabira amahegitari 5 isigura ko iyo Nabire yose yasigaye yotabira amahegitari 1,365 iyo Nabire kandi ikiro kimwe cyayo amasoko yacu avuga ko kigurwa amafaranga 2,452 yose hamwe isigaye rero iciye amafaranga y'amarundi 1,669,395 ikiringo iyo Ntabire isigaranye gukora amasoko yacu muri iryo hinguriro avuga ko ari amezi atarenga 3 nimugiye muri sosomo igikorwa cyo gutabira ibikaju kiba guhera mu kwezi kw'icumi no kuvuga ko no mu mwaka w'uburimyi wimirije iyo Ntabire itazobe igishobora gukoreshwa ari nk'ahamwe yokoreshwa amasoko yacu avuga ko atacho yomarira ibikaju atarukonona bamwe mu bakozi basosomo rero bakabona ko uyu mwaka uretse ko haguzwe Ntabire nyinshi niyaguzwe yarisigaje ikiringo gito ngo ipfe muri abo bakozi basosomo harababona ko kugira bagerageze kuraba ko borokora ayo mafaranga arenga 1,669,000 agiye gupfa ubusa abarongo basosomo bakwiye kurondera uko bagurisha iyo Ntabire mu banyagihugu uruganda rwa Erupeya kwarondeye Aloyse Ndayikingurukiye umuyobozi mukuru wa sosomo ariko telefoni yiwe ikaba yahamagara hakabura uwitaba.
Tukiri muri cyo gisata cy'intwaro nyene mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru nkuru amatongo yegukira ikigo cy'imfuvyi Rema Kibondo cyo mu ntara ya Cankuzo cyari cyahawe na Margarita Barankitse aherutse kunyagwana bamwe mu ndongozi zo hejuru muri iyo ntara bahagarariwe na Buramatari Boniface Banyezako. Amakuru ava muri bamwe mu masoko yaho mu Cankuzo amenyesha ko amanyanga yo kunyaga ayo matongo yakozwe hifashishijwe umwe mu babanyi bahegereye Eroge Divin Remesha.
Ishyirahamwe Rema Kibondo rihurikiyemo imfubyi n'abapfakazi yo mu ntara ya Cankuzo riherutse kunyagwa amatongo n'umugabo w'abategetsi uhagarariwe na Buramatari Boniface Banyenzako. Aya matongo aherereye muri kavye ya Ndava yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. N'amatongo ishyirahamwe Rema Kibondo ryari ryahawe na Marguerite Barankitse yatanguye ishyirahamwe Maison Shalom nawe ayahawe na Leta ayaheze imyaka irenga 10 kugira harangurire imigambi itandukanye. Umukenyero wo kunyaga aya matongo soko yacu avuga ko wateguwe na Buramatari Boniface Banyenza ko abifashwamo n'umunyagihugu ahantu rubibe nahari ayo matongo azwi ku mazina ya kanse. Iyo nawe yahawe igikorwa cyo kuvuga ko ayo matongo yariguyiwe atari aya Leta kubera ko ayo manyanga yarashyigikiwe na bamwe mu bategetsi. Ayo matongo yahabwe yanyagwa ishyirahamwe Rema Kibondo araheza agabanganwa hagati y'abategetsi bakurikira Buramatari w'intara ya Cankuzo uhagarariye ikigobuha amwe rero n'abantuzi ba Buramatari mu by'ubutungane be n'iterambere. Mwamenya ko atari ubwa mbere ahari canke ahahoze ibikorwa byatangujwe na Maison Shalom mu Burundi binyagwa canke bikononwa n'inzego za Leta mu mihingo itandukanye. Binyagwa be niyononwa ry'ibyo bikorwa byatanguye kwibonekeza inyuma y'uko Marguerite Barankitse yatanguje Maison Shalom ahunze ijyane zaturutse kiringo cya 3 cy'umuhisi President Petero Nkurunziza muri 2015.
Umupfaso ni Margarita Barankitse hari yamiriza inyagwa ry'amatungo yiwe yo gufasha bene Burundi bacinyijwe n'intwaro ya CNDD-FDD ariko uwo mugambwe ukayiyitirira. Kurikira umupfaso ni Margarita Barankitse.
Kubera Israel, kubera Yeruzalem sinzonuma namwe muvuge muti kubera igihugu cyanyibarutse, kubera bene wacu, kubera basazanje, kubera ibibondo byanje sinzonuma. Nimunume na gatoyi, nimunumira uwo muntu wo mu Cankuzo yatwaye amatongo y'abana. Nimunumira uwo muntu ajyama mu nzu z'abana b'imfubyi akararama. Nimunume uwo muntu abatwara ibyanyu kuko ejo natana wewe washikiriwe, ejo uzushikiriwe. Namwe rero bene wacu basazanje ibibondo byanje mubimenye ko ntazokwigera numa, kuko igihe nahaguruka nahagurutse kugira ngo ca gihugu canyibaruka nacyo kigire iteka, kigire izina mu makungu.
Ndabona Burundi mutakigurana utakisa bifashanya aho kari ko mfasha abantu ndaje mu buryo bwo seko ubu tugira rutembe birahimba re kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe uburundi gihugu cy'umunezero mu Burundi hasitse abantu barakwenga umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine azingirwa.
Leo mwoso gihugu kizogira zero mbega kizogira nane kutomba afaite nibiba kwa tukwafuze kwa rumu antreprenere tukabatacho duha mawoko tulibinebge nibizi gihugu chagirise tulabinyonora tukasavota nono mwoso chashitse kuri zero ofka kizogira gutu
kuna wa mirongiri nuharane na vyonyene na wabichie kumayange numusi mhoza makungu wahariwe kurwanya mabi akogwa na wapolisi ishirahamwe pakseme jie meje kukanguri la barundi guhindura ingendo nivyi mviro kugirango bashike kuiterambere rirama imenyesha ko ibyaha byinshi bikogwa na wapolisi babitumwa nuko batazi aho ububasha bwabo bugarukira bikaza kunyugwa nuko bishizemo ko batotunga ikigwanisho hanyuma ngo bagisonzane kuri kirefosi nandi kumana arongora ishirahamwe taxeme
ugambireho riributsa yuko akamara ku gipolisi mu iterambere ry'igihugu mu kwahoreza akabanya igihugu ari ntangere kandi mujya noneho nibituvuga ngo abantu b'ingenzi bunye igihugu cyose baravuga mu polisi yigenza n'ingene uko akora n'igipimo cerekana ico gihugu n'ikiba cyitunganije mu bijanye n'intari bere burya umupolisi ngene yigenza n'igipimo mu gihugu runaka ingene abayamba ingene abameze ingene yigenza n'igipimo turavye nta iwacu rero twagatse ku bintu twatubona byo kuriwa ngo tubona yuko ari nkimbo ituma ibyo bya violence policiere bitera biguma bihari cyane cyane no kuyongera bwa mbere icyo twagonye nuko biva ku bapolisi badashobora kumva ibyo igipolisi kiri munsi y'ubutegetsi bw'abasivile bw'abaprokirere cyangwa abastandere cyangwa n'abandi ugasanga abapolisi bashaka kwigira ubundi butegetsi bwabo bufata ingingo bugahana abantu bugapfunga abantu bugashaka guheza amadosiye kandi amategeko atabirikura abapolisi bakibagira yuko ari amaso n'amatwi y'abategetsi b'abasivile umupolisi ni ijisho n'ugutwi kwa procurer n'abandi bategetsi mu gifaransa bugasoreze erizoreye du ministère public bagashatse barero abantu barungana mu gasho ari benshi bapfunga bakamahera babagira uko basaye ikindi ni na polisi agabishizemo ibivugo gutumvira kigwanisho bava mu ntibugisonzana ugasanga bashaka gwicisha amahera mu gutera ubwoba abantu hari abakomereza bidandariza utuntu duto duto babakiri abadana bapfaza usanga ariko baradandaza ugasanga ariko baramamye n'abapolisi kugira usanga ariko barabaka utu na turi ikintu ugasanga n'abapolisi rimwe rimwe bata umurongo bakajya mu banyagihugu bafise ibigwanisho ugasanga abapolisi biyibagiye banyoye nk'umurengero ugasanga akanya gato yashwagira umuntu kumva yamaze kugurura inkoho yamaze kurasagura abantu baba bari kumwe.
Fosino ndi kumana arongoye parseme avuga kandi ko kudahana abapolisi bakora ibyaha arivyo bituma amabi bakora yongerekana agasaba ko hozaratunganywa inyigisho ziberekeye dusubire dutege yo mpi. Fosino ndi kumana numukuru w'ishirahamwe parseme
ikindi abapolisi bafatira ku kahise ko Burundi ugasanga bafatiye ku byo bahibabonye mu miryango y'iwabo bagashaka kwihura bagiye yahoza gukingira umutekano cyangwa arahantu umutekano wahungabanye cyangwa bigafatira ku bijanye na intolerance politique ni ukuvuga abapolisi baje ahantu ikosa ryakozwe n'abatavuga rumwe na leta cyangwa n'abandi abo bishyiramo ngo ari mu mugwi utavuga rumwe na leta ugasanga baje bakaze bagashaka bakorera amabi menshi kubifatiye kuri intolerance politique kutihanganira mu byumviro bya politiki tukibagiye rero ibijyanye n'ibiturire bakoreshwa n'ibiturire ugasanga bashaka gukorera umugwi w'abantu apoze aja gukorera umugwi w'abantu kubera ibiturire ngo abakire amahera babishyurize ibi kandi amategeko atabirikura hagashaza mu nziga za torture usanga abantu bagifatwa bagapfugirwa mu bushu butazwi bakaburirwa gupfa ngo ariko bati inkuru ngo ariko bagira gute kandi yose amategeko atabyemera n'ibijyanye rero n'uko ushobora gusanga mugabo na rimwe rimwe hari abapolisi bashobora gutirimuswa n'umutima n'ukuntu bashobora kuba bari kubarafatwa nabi mu buzima bwabo bwa minsi yose ibyo nabyo bigatuma bisaba amundongo zi polisi yuko zara raneza yuko bijanye na logistiki di polisi waliko mila kore neza baba tariko baranyuza bijanye nubujo bagendewe igi polisi tukiwazero yuko akajyo haka koza karatuma indongozi imboneza mu gipolisi zigira manama zikaraba ibyo bintu byose babikunda gutuma abapolisi barenza mu gufatananya igihugu ko usanga kandi ingingo zofatwa ku kwigisha cyane abapolisi bakabigisha ibyo rero amategeko bakabakangurira gukorera neza igihugu kumwe n'abasonera umunyagihugu kumenya ubutegetsi bwabo bashaka aho bugarukira bakaba inyigisho nyinshi zikwiye zo gutandukanya ububasha bwabo n'ububasha bw'indongozi batwara kuko abapolisi bakorera ubutegetsi bwa busanzwe buhari bwabo basivile baba baratowe cyangwa bashyizweho n'inzego z'igihugu hamba bakaba kudahana na cyane cyane bakaravuza rwa rwego bita inspection de la police zaba abapolisi abigeje nayo bagahanwa baba mu nzego zo hejuru baba mu nzego zo hasi turavye iki gihe tarasemerashije kubona nk'amaka 47 aho bana ku gipolisi cyo bakitabyifashe mu neza twibaza rero yuko hoba amanama menshi kugira ibakosore ibyo tereza gukosora
uwo yari Faustino Ndikumana harongo ishyira hamwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama harategekanijwe rusansuma rw'abanyamahanga baba mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 2026 gushika ku rya 2028 uku kwezi turimo kwa ntwarante itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano isaba umunyamahanga wese aba ku butaka bw'u Burundi kwita ubwo rusansuma yitwaje impapuro zimuha uburenganzira bwo kuba mu Burundi nayo abahasavye ubuhungiro basabwa kuzogenda bitwaje ikarata y'impunzi n'icerekana ko biyandikiye kije mu mpunzi preve d'enregistrement mu rurimi rw'ikinyamazuru kuri kire Petero nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bugejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu
itangazo yerekeye rusasuma y'abanyamahanga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buranyimenyesheje abanyamahanga bose baba mu Burundi harimo n'impunzi ko hategekanijwe rusasuma yabo kuva ku igenekerezo rya 2026 gushika kujya 2028 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 iminsi yose kuva isaha imwe n'igice z'igitondo gushika isaha icyenda n'igice z'umuhingamo ku banyamahanga n'impunzi ziba mu bisagara icyo gikorwa kizobera ku byicaro by'amazoni gisagara cya Bujumbura n'ibirwa mikuru y'intara zose nayo ku mpunzi ziba mu makambi icyo gikorwa kizobera muri ayo makambi nyene ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano busavye abo banyamahanga bose kuzoza kwisasumisha bibangikanije impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu Burundi impunzi nazo zisabwe kuzokwibangikanya ikarata y'impunzi n'ivyemeza ko banditswe mu mpunzi ziri mu Burundi bigiriwe i Bujumbura kwa 20 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano niteretse Maritino
inkuru ya nyuma imbere yo guhana akagaruka ivugwa mu gisata cy'imibano bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza bavuga ko bataronka ibinyobwa bya Burarudi nk'uko bavyipfuza cyane cyane Primus na Amstel niyo bibonetse abafise ubunywero buto buto babategeka ko babanza kugura ibindi binyobwa nk'ifanta canke Royal banye n'ubunywero rero bakavuga ko batariko baradandaza neza ibiheza bikabatera igihombo idonido na Vicky Chris n'interetse
Nye gihugu bwo kumugwa mukuru w'intara ya Bubanza bamenyesha ko iryo kenya ry'ibinyobwa bya Burarudi ryatanguye kwibonekeza kuva uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 utangura umunyagihugu ati niyo bibonetse bihabwa utubare tunini tunini tw'abishoboye nayo abadandaza bato bato ntibashikirwe
ibitanze kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 utangura ibinyobwa bya Burarudi ngaha i Bubanza cyabaye akayobera amahinga na cyane cyane ikinyobwa cya Amusiteri ngo na ntoya kibishyikira umwenegihugu ari hereza ububare bunini bunini ububare buto buto ntibera bishyikirwa tugakorera mu ruhombo runiniya kubera amazi y'abandi dutanze no guhemba abanyezamu mbere nikitna kuriha ibitasi cyakomeye
umunyagihugu avuga kandi ko niyo ubwoko bw'ibinyobwa bya Amstel na Primus bigize biyaboneka abafise ubunywero buto buto iyo bagiye kurangura babategeka ko babanza kugura ibindi binyobwa nka Fanta canke Royale ivyo navyo bikabateza igihombo kuko ivyo binyobwa bitagugwa cyane n'abaza babagana
kandi inzoga batakiduha zikwiye zirabateze barete iyo hari habonetse Primus canke Amstel abategeka kurangura ku nguvu ifanta canke Royale kugira babuhishire na Amstel kandi izo Royale n'izo Fanta ntizisohoka byashobora kumara igihe mu nzu mukabije kiyeri na Amstel kiraragiheze hama ukarusubira kurangura ari uko iyo Royale n'ifanta biheze
abadandaza bato bato bo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza basaba abajejwe gukwiragiza ibinyobwa vya Burarudi ko bozana mu ntara ya Bubanza ibinyobwa bikwiye na cane cane ibigurwa n'abantu benshi
nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni hano hagarukiye amakuru yo kuri 2020 ntwarante umwaka wa 2024 ndabashimiye mwebwe mwari ko murayakurikira mwese abo twafashanije kuyatororokanya hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene bakenuye Emmanuel ninge ko nari kuri micro nabipfurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.